o batlang tlhomelang
ntwa e kana kana kya eng mabile
rawe ka re o batlang
ke batla go itse gore a o krile mamata o
ga ga mo krea go ne ke emisitse go mmatla ka gore ga ke dumele tlhomelang ga ke dumelane le tlhamane o itleng mo go nna ka yona tlhomelang nna le wena re a itse gore o buile maaka ka mmamotaung ka gore o batla go atamela mo go nna o kopile dijo mo mmeleng fa fetsa a ba anyelela fela yalo tlogela maaka tlhomelang Kitsi kwa na witsong gore mpatlang.
Leadership.
Hey, tlogela go leadership man. O itse gore o bua maaka mollotsana kwa ena. Jesus.
Ha ile gore ga o ntumele
papile. Hey, le bo ya nong ga ke go dumele. E be e kopa gore o ska ka tlhola o mfonela o ska ka tlhola tlhong go nna o ska ka tlhola tlhong ga ka man.
Hey,
go siame. Ha o swabe gore o bua maaka a yalo ka motho mo mo fela gore o bone se o se batlang. Hey, ile ga go dropela phone man. Mamutangile ene ke o timile phone.
Ao. Nana ke go soletse ko kerekeng ka latsipi ngwanaka.
No, ga ka tla kerekeng, Bishop.
All right. Ao, jana gore le motlontse jana ngwanaka.
No, ke gore ga ke tsore ke simolle kae.
Simolala go tsimolo goma yoyo.
Okay. Ke mo wapeli dintlopane, Bishop.
Ntlopane ke ya go leng.
Oh, eish. Ke bua ka diaparo tse ntle se di tsentsone.
Oh. Dirile.
Ga se gore ga ke nama lebogo, Bishop.
Molato ke eng yanong ma yoyo ngwanaka?
No, ga gona molato. Ke fela gore ke re ke di busetse mo go wena gape.
Ya, go na le molato. Ga nne go sena molato, o ka bo sa di buse.
No. Flopo man ke gore diaparo tse ga se mashalaka, Bishop.
Mashala eng?
Ke ra gore ga se mohuta wa diaparo tse ke di aparang, Bishop.
Oh, ke a bona jaanong. Mohuta wa gago ke tsa di tsamaye mo diroping tseo a ke re
Bishop ga o tlhaloganye
nnyaa mme ke a tlhaloganya sentle le gone o batla dikhai tse di tsamaye mo diroping jaaka tseo di apereng tseo ke tsona mashala a gago
ke fela gore Bishop go na le batho ba ba tlhokang diaparo tse go fetang
mayoyo kana dikhai tseo phuthego e godile ka lerato
mme ka lone lerato leo Bishop ke kopa go di busa mme ga ke batle gore Bishop a akanye gore ga ke nama lebogo
Bishop a akanye eng
endaba ga ke a tlwela go fiwa dilo mahala Bishop ke motho o tlwaetseng go itirela dilo tsaka
a go tla ke re keng gona ke go sologela kgotsa le teo ka selebei
go tla ke re keng gone ke tlile gotlha bothata ke diaparo ke nagana gore di neele batho ba e leng gore ba di tlhoka go feta nna Bishop
go siame
ke tla ikuele ke sa fetse Bishop gore a sa tsaya gore ke tlhoka malebogo
ya ngwanaka go siame fela ke a leboga
a mamutau ke leng ke go founela
owai yaka ke founu fa go batla yone
hai a mme gona o siame Ramako go teng tlhomelang o le a re kopane le wena o kopa dijo mo strateng
o se tlhomelang ene ga tshepagane ke a bona gore why o sa mmeesebete yane ke mo kopile gore a se ka ba bolelela ope
ka mantswe a mangwe a re se a se buileng ke nnete
o ka nna wa rialo
nka nna ka rialo
o etse tlhomelang ene
ntswamo go tlhomelang gore mo tlogela dijo di tletse ka nto o boa go di kopa ko strateng
ga ke tlhole ke kopa dijo mo mebileng ke bone sekroponyana kana ga ke riana ke mo lunchen
o nyawa e gogontle o se bone kae sona sekropo seo
mo restauranteng ele
efeng
e motho ko ga monna o le mane o hetang wa
ketsedioso e ya ga madipere
e wa metsi
ee
batho o na le pelo e ntle e jegang ya ka gago
ke le a nna tsala yame
ekile
nna le ene le supine re le ditsala tsa tlhogo a kgong
yanong mo go berekegena di o ke dilo mma
nna ke itumelela fela gore o bone tiro mebile o tswile mo mebileng o tse ka bompoleletse mosadi nkabe ke tibetse gore o seka wa feleletsa o kopa dijo mo mmeleng
mape fa re dilo ke dilo o raya
e se ka ba nkentsha mo lebakeng tu
ke lemoga ka re kwa ene o nkentsha mo lebakeng
ga ke batle go bua ka kgang eo nna ke itumelela fela gore o siame ebile o bone tiro
le fa ke direla sera sa gago
ga ke batle gore o reke mafufa a sa go ameng mamotaung
a nka mabamphile sera sa gago e ka se nne tsala yang
nna le madiperegase gore re dira ke fela gore ga re sa tlhole re ditsala please
ke ka moo kereng o seka wa ikobonya ngwanaka kana modimo o tlhophile moshe ka mako a gagwe gore a etelele setšhaba sa iseraele pele a kere
ke lebogetse leng
Let's see.